yabajije ati mwavuze yuko abafise aya mazu agura kongera akagurisha amafaranga mva makungu ko ategerezwa gushiraho ingene ariko rakoreshwa igikorwa akamanika ibiciro imbere yakorera hanyuma n'umuntu agiye kuvunja bakamuha urupapuro rwerekana ingene bamuvunjiye ati mbega ko tubona bahora bashiraho ibiciro mugabo umuntu agiye kuvunja bya biciro bamanitse niba ari byo bikurikizwa ati ubu bizokurikiranwa gute mu bisanzwe ingene byahora bikogwa abatwita bavunja umugabo amabirodo shanje yakora ku kazi ariko ntiyarafise ubuhinga bwa none butuma muri banki nkuru tubona ibyo bariko barakora ubu rero haragiyeho ubuhinga bwa none butuma uwo bavunjiye tubona ingene bariko baravunja kandi sinzi ko mwumvise neza ingene twabivuze twavuze yuko ubu aya mazu azokoresha ibiciro yisunze ibiciro by'abanki nkuru y'igihugu agashira ko inyungu kugira nayo ashobore kuba kandi iyo nyungu ikaba izwi n'abanki nkuru y'igihugu ubu rero ni ukuvuga yuko ibyo ntibyahora bahora baraba igiciro hano bakaduza mugabo iyo nyungu ntiyari bwashigweho ubu rero izobiriho twebwe uko ifaranga rizoba ririko rirasohoka ifaranga mva makungu nyine ridandazwa tuzoje turaba yuko ayo mazu ariko arakurikiza aho kanyungu twemeye yuko kajaho hanyuma nk'uko mubizi mu gihugu twese turajire gukurikirana ibijanye n'ifaranga ryacu kugira ntirite agaciro mwebwe twese cyane cyane mwebwe abamenyesha makuru murafise ingene mubikora uwo muzosanga ariko arakora ibyo twababwiye ibinyuranye n'ibyo twababwiye kuturya kara cyangwa murya kara abajejwe umutekano baca bakora kuko abantu bama bashaka kwika mu kiza ariko rero iyo amategeko ahanye abantu baratewa bakumva yuko bafise icyo bategerezwa kuba twibaza rero yuko aya mategeko mashasha agiye gutuma ayo mazu tuyagenzura neza kandi akorera mu muco kuko ubu nabo nyine barashizeho n'ishyirahamwe iryo shyirahamwe rizonadufasha cyane cyane kugira ngo turonke n'uwo tuvugana nabo nyine bamenye aho baca kugira ngo bashobore kugira ibyo babajije tubaye inkuru y'igihugu hari uwabajije ngo mbega ubwo buhinga canke rojisiyere bugurishwa ngahe sinzi ko agomba kugurura inzu yo kudandaza no kugura amafaranga y'agaciro ariko umenga kugeza ubu kubera ibiciro ibaye inkuru y'igihugu ishiraho biba ari ibiciro bizwi nta kuhisha birimwo tubigurisha imiliyoni zibiri kuko ni ubuhinga bukomeye cyane kandi nababwiye yuko amazu y'ubudandaji y'amafaranga mva makungu yamaze kugura ubwo buhinga kugira ngo ashobore gukora neza biciye mu mategeko arababaje ati mbega izo ngingo zizokurikizwa gute n'abarya bavunjira mu ibarabara abavunjira mu ibarabara ni ukuvuga yuko bavunja amafaranga bitari kumwe n'amategeko abo nabo n'uwo munsi wo bafata ntiyovuga ngo arafise urubanza ni ukuvuga yuko guhera ubu twe duca duhamagarira inzego zibijejwe kuko twebwe twe turaba aya mazu twemereye mugabo abandi bakora uru rudandazwa bari nyuma yajya amazu barabwa n'izindi nzego icyo dushobora gukora turabasigurira amategeko hanyuma bakarabati mbega bariko barakora ibi bijanye n'amategeko hanyuma bagaheza bagakubitwa intare mu gahanga kandi rero aha namwe mucishe nyine muri ibi bimenyesha mukuru mubabwire muti burya umuti wanyu ugiye kuvugutwa guherejo wowe bazobona uzobona bamushize kwa maboko ntaza tanga ko turabisubiyemo amaza ari kuriwe kuvunja amafaranga no kugura amafaranga mva makungu naya vyemerewe niba inkuru y'igihugu gusa ibanye ya Republika y'u Burundi hariho abo tumaze imizi twumva cyane cyane aba baba bavuye mu bihugu bibanye baza bakajariya ku isoko kwa Siyoni bakinjira mu nzu y'udandaji bakumvikana no kugurisha akabakirira amafaranga y'agaciro hanyuma akabaha ibidandazo ivyo birabujijwe n'amategeko no kuvuga yuko umuntu adasanzwe ari kuriwe n'amategeko arabujijwe kugira urudandazwa rw'amafaranga mva makuru uzofatwa ari uwo muri quartier asiatique ari uwo kwa Siyoni azokubitwa intahe mu gahanga n'amafaranga yari karadandaza aba yamwake yose hanyuma kuri kare n'ubutungane hanyuma uwo nawe akuri ibidandazwa hanze nawe nyende ibibagenge bigiye gusohoka no kuvuga yuko mu minsi iza niyabona bari yabo ku mupaka bamubajije ati mbega kusohoye ibidandazwa wabiguze mu mahera wakuye azohereza yerekane urujya rupapuro atarufise ibidandazwa bazoba imwaka cyangwa yerekana aho yabiguriye hanyuma wabimugurije ko nawe afatwe izo ni ingo zigiye kuguma zifatwa ariko ni ukubwira twubahiriza ingo yuko abategerezwa kudandaza amafaranga mva makungu ari barya bonyine bemerewe niba inkuru y'igihugu ntagire rero bose bavuga ngo aya n'amategeko y'ibikanganyoni abazofata bazobona ko atari ibikanganyoni.